Wēnore, te iwi e wā te ana mātou ki te whakaingoa I te tangata, ko hāmene tianei ki te whakamate tangata, whai muri ho I te matenga o Linda Woods I Kaikohe. Ko Terrance Lowe Kiro tōna ingoa e 52 ōna tau. I raro tōna ingoa I te matatapu o te kōti I mua nei, engari I pau tērā whakaritenga I tana tūngāke ki te kōti teitei o Whangārei I te ata nei. Kārea Kiro I whakae ki te hāmene whakamate tangata, te tāhae me ngā hāmene e rua mo te patu taikaha I te tangata. I Matea Woods I te wā e kakari ana ia ki tētahi nanakia I uru poka noa nei ki tōna whare I te huarahi o tā raire I te tuatahi o hune. I whakatau te kōti kia noho tonu ia ki te kōti, ana hei te hune o te tau 2025 ka tū te whakawā.